kandi umuhungu niwe yarikije Sean Queen so so wa muri Egypt byari bigenze ku yara ku draz ura nkacarari
oya so kuvuga yuko
yarira gute
Je
ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne
sais pas si tu es un homme. Je
ne
sais pas si tu es un homme. Je ne
sais pas si tu es un homme.
Je kubera nyene nico cyagenewe kugira ikoreshwa
Isaac TV
you are on time na Isaac TV nabona kino kiganiro ubu wa mbere kugira share kugira partage kugira ugisangize inshuti n'abagenzi cyangwa ubu mu abone Isaac TV kugira kiganiro kigiye ko ubu wa mbere kuronka notification kugira ubone iki kiganiro cy'abantu basaza abantu bantu uvuga yuko dubisaba comédie benshi abantu basanze bakina comédie abakomédien basanze bakina novuga yuko amareresi bameze neza cyane gose murabisaba bafite benshi mu Burundi ariko tugerageza gushira hahabona izindi mpano sinobikisha amajambo menshi tashobora guhera presentation ku musista cyanke mere a gauche cyanke a droite muga mere a droite no haje umutima uri kuri a gauche kacye mere muri a droite mabuja gute
sasa niko huru sina deni Sasani kuhun, wana Yesu amelipa
Asante, asante
Kwa kunipenda
Asante, papa
Na na na
Asante
Sao
Mezene Kumikona, wa komedini ni waguma waifa shikucha nyeba Urakina komedi nao
Jewe, ya
Uichi Okay, kumazina kugira abakunzi ba Isaac TV ariko baradukurikira ariko baradukurikirana cyangwa ariko baturaba ko ariko hajya ari muri kamera umukunzi ba Isaac TV amazina
nitwa Ingabire Sierra ndo umukoordinatrice wa The Kings
hajya musanzwe mwita The Kings
ya
The Kings bakina comedy bakina film nyine
The Kings irimo ibintu byinshi irimo impano nyinshi arimo amafilme
turagaruka gato tumaze tugira presentation y'abandi nibabica bababara nturagira
presentation
okay turakubitira nga kwa mutanga
hama nanje akazina kanje nitwa kamwe n'ubusa Asumani nkaba ndi representer wa The Kings Club
turaji no agoshi na
okay akazina kanje banyita Abdul Karim kenshi bamenyera mafoko
Mavo
yeah
why kwita Mavo kuti se Mavo no muri ndyo muri Tanzania tafise ba Big Fizzo turafise ba Sat biko kuti se Sat
so kuvuga yuko ati ngo njiwe banyisi cuisine hoya nabantu gusa babona yuko dusa na Mavo ko nyene bacha bavuga Mavo ko kubera izina ryanje ni Richi
Richi
yego
Richi Mavo
okay
urakina comedy cyangwa na usu ikintu cyeje
byose comedy and serious
okay ahanye ne gato kidatevye umuntu akina comedy ano abari hose abayitegwe n'umuntu akina football mu high baro arayiteruka abona yuko akina baro okay gato ya aga comedy gato
era oya tangwe no kodira natangura ruko eh ata Sierra, nukuri kimana ejewe nukuri nzozanaga akayabo kugira ndakurongore wewe Imanu yakayabo represent none wovuga kwiki uvuga kwiki ngawa
kanange nabo kokwa sinzoga umukobwa wanje nzani yakayabo Ijo bahanu
ejawe reka basi tureke ngaho tuachia hapo kwa sababu hapa nikisema kuanzisha na microphone itatupiwa chini itatupiwa chini kabisa
bana naenda sasa lazima unatenga sangu ilikuwa tsinga tara napuka ni hatari Oka tukume na The Kings ni The Kings basanzwe bakina amafilme tumvise uno ni coordinatrice uno vise nawe nari byajeje hariho ni byajeje Mbega mutangwe vuba cyangwa murafise ibikorwa kuri channel ya YouTube
Ya birahari kandi si bitangwe vuba ni ibintu byatangwe kuva kera cyane mugabo murazi biragoye ntabwo byari byashobore kumenya
sita gato itumire nka bavuga turi abakamera ya duhagaza ku nk'abasoda nimba hari imbeho
byatanguye kera cyane urumva byinshi baraza kubibabwira ariho amafirme baratanguye gukina cyane mugabo bivanye nuko murabizi biragoye nti bari bwaronke gushora kumenyekana kugira abamenye nabana bafite talent vraiment bashoboye
nabana bafite talent kandi bashoboye muga ubwa mbere nimwari mwagerageje kuba branding muga mugiye kuvyibazaho ubu mbega n'igiki cyahindutse paraporo ya kera n'ubu kuko ngerageje ku amatwa asumira biravuga ariko mwatanguye kera bien avant muga mugira mutangure kuba branding ubu wayi mubigize ubu mutabigize bien
impamvu bije ubu hariho uburyo bwishi buri ko buraboneka turiko turaronka ukuntu dushobora kugira nyene akantu nyene twarose umuntu ashaka kudufata mu mugongo kugira ibintu bigende neza
nanje no munsi murama no busenkanti mi okay ikindi kibazo cyangira tugerageje kuri sinema mukina cyangwa ama comedies wanyu twarabonye mu Shan Queen mutama ariko bega bavyita kugira bijya ibintu bikoroka ngaba ariko baragira
baba ariko baragira amosozi
baragerageje kubona marashyizemo Shan Queen abakina amakomedi ni benshi Shan Queen musanga twari tumumenyereye muri komedi sibyo hari abantu bakina amakomedi benshi cyane rwose muga mwashimye gushyiramo Shan Queen muri nimvi kazi wari mwashyizemo Shan Queen mu timu byateka dushyiremo mbo bagasore barakina komedi hari uba defense ni benshi kubera iki mu timu byakubashyiramo mugashyiramo Shan Queen twari dusanzwe tuzi nko muri nimvi kazi
murakoze no kuvuga kugira ngo dushyiremo Shan Queen nuko twagombye yuko ifilamu yacu kundwe nabantu benshi kuko numuntu basanzwe bamenyereye cha tugomba yuko yogira cha turumva yokundwa nabantu ya
ariko tugerageje kuraba uzanye gasore muri kino gihe nubwo ariko gasore ari kuri kwindi revu kanje gukunda kuburyo iyo mu mwitura mukamushiramo byari kuba byiza gusoma mbega gasore muwa mwara muvugishije musanga bivandwa sanga champagne ari cha saba gasore gasanga nyene
ego bivana n'ukuntu tuba tumenyereye kuko Shan Queen mu bisanzwe nkuko bababwiye ati The Kings irimo bisata byose no kuvuga yuko Shan Queen twari dusanzwe tumenyeranye kurusha uyo muhungu nyene mbe ni wende gasore n'imbariwe gasore ya ntawe twari tumenyereye mugabo Shan Queen ari hafi yacu ya mari hafi
kandi umuhungu niwe yari kije Shan Queen so wa muri iki byari bigenze ku yara ku draz ura nkacarari
oya sikuvuga yuko
yarira gute
je bari ko baravuga yuko jose ndongora maria rongo wa janera na waje none ti muri uri
Reka tubandanye nubwo yuko Shan Queen mwarabonye ama video yiwe atrendinga cyane ariko ararira afisa amosozi ijya video mwarayibonye bariko barakina nabo batipe no mu tipe ariko aramuriza mbega wo gukina comedy wabitanguye ryari wabitanguye ryari cyangwa wimvisemo kufisa impano yo gukina comedy
kwanza cya mbere cyo cyo nshaka kuvuga yuko jiwe muri ya association y'iwacu ndo mu direct hama ya ivyereke comedy natanguye kuva muri 2012 tugitangura marketing yo ni comedy reka tumaze twinjiye muri comedy cha tubona yuko akazi duwashire muri comedy
okay nibaza yuko mwabumvise ni Kings n'abantu basanzwe bakina comedy ndashaka kujya muri twatubazo ti wanje tumwe twa privé vie privé cyane tutandukanye ndashobora kudutangura kuko mwamazi kubumba ni Kings mu supportinge kugira tubandanye kubafasha turahera ngaha urakunze ufite umukunzi
jewe nta byonzi
woba utazi ufite umukunzi
cyangwa
urababeshya
nta byonzi
wakwita siyera
yego
nagarutse sikumwe na mutama ngaha mutama nawe urukina komedi
neza cyane
hari ukunda gukina nkuba kuzaniye komedi zibiri wagwaye komedi yo gufungura komedi yo gukina uri kurafungura na komedi uri kuranya otoria
mbo mu bisanzwe no otora komedi mpahendake
kubera iki
kuko injya ziryoshye kamene
okay mutama barakuzaniye bakubwiye ati mbo ugiye mu isoko kugura ikintu mu isoko kanaka bakubwiye ati mviriza ukaburi mihwi guri voka wo guri iki
umuhi
ukabisangaho byose byose imiho ni voka
no turumwe
okay arakinkende hajya ufise ufise isosisi ni burete inkende ikira gusaba hajya urazi inkende ikigira gutembeka ikigira guca okay ufise isosisi ni buri ni burete muri cyo gihe ufise umutima wo gutanga ucihije
yo tangi burete
kubera iki burete
sindasikunda ku ruhande rw'iwanje
okay kira muntu abafise guyo akunza umukobwa ndaguha isera ngaha urakina comedy sivyo urakina comedy drag isera
yo ziara
oya uri kula mudragurira uri kula mudragurira mudrag nyene numve kubujyo ashobora kwemera ati je ndemeye ko dukundana sivyo kosa niba drag bakoma induru turabizi sira sivyo
Yeah.
Okay, na drag na drag retum.
Sierra. Na mahoro. Haraka na insha se kugi. None we sinzi mbona yo posteria. Iboneka yuko na mukunzi ufise. Eh. Rero nari nange nari insha se yuko no ba hafi ya. None ubibona gute wewe.
Apana, ibyo savyo ntahuye ibyo bishatse kuvuga nibiki?
Kugira nawe aya maboko ntago muko urukora jukumira. Manzu ngire muri mudi kwanza nkuko nkuko nange ubora yuko eh bigukura maboko ku
Niyo poster yanje guhagararo?
Niyo poster yawe? Ah, bica bibononuka. Manzu ngire kwanza muri geste kugira bakubone.
Ngire gutese.
Manzu hagarare neza hagarara neza nkuko eh nabona yuko turaberewe eh ndagukunda cyane I love you so much
eh urakoze
okay
ni wamwe
yagiye
ndacari ko ndavyumvira
eh ubwo gwadusena basozera ikibazo mboje nari ko ndabaza ibibazo cyane sivyo aracavyumvira byakunaniye kumudraga kuko iyo bitora yavanga yemeye bivanye n'ivyumubwiye Okay, ibindi bibazo ndashaka kumubaza ikibazo cyo.
Sierra.
Jewe ikibazo cyose none nkuko ndiko ndakubaza mu journalist. Umubaze na nk'umu journalist Sierra kandi byose arakwishura naniwe naho uzomutaye haje.
Okay. Ah, Sierra. Ikibazo cyanje nyine kubaza. Tumvise yuko numugize Kings Club. The Kings Club yatangiye gari kandi mu ofisi ndumero yahe mukene gushika kuki. Muri association yayo.
Yeah, the Kings yatanguye kuva kera. Sinibuka umwaka neza. Sidawibuka neza gusandiye kwa ko yatanguye. Yatanguye kuva kera.
Ndatwe ntaguciriyemo nibazo bya VIP privé. Kibazo cyose umubaza nimba umubaza ko ibibazo bya VIP privé urabitaho. Itajanye na Kings mubaze.
Okay. Turi kuri mic. Rero kibazo cyanje ni ofisi mukunzi eski ushobora kumwemerera yuko yokoresha condom
ya
kubera iki
kubera nyene nicyo cyayigenewe kugira ikoreshwa
akabazo ka nyuma muri iyo begi yawe aho gasakame kawe ni iki udashaka gusiga inyuma muri iyo bintu yawe
ibegi amafaranga
amafaranga ikwiye kugura gutindira n'amafaranga n'ushaka gusangana n'abatipe nyine ngaho abantu bakunda kwiyita yuko ngo wahuni sio watu wazuri
amafaranga wewe umva yitwa gute amafaranga n'amafaranga nyene sishobora kuyasiga inyuma
okay merci
okay merci beaucoup ari byinshi nababaje ibyo nababajije murashobora kubivuga kugira mubandanye gutera imbere duse n'abasozera ikiganiro sivyo mutamba
bo ikintu twovuga twe turashima kubona mu bisanzwe yini ntambwe dutanguye kuronka kukuravye nkuko byavuze dufise imyaka myinshi turi muri tere mugabo ntitwari bwa kwiteza imbere bivanye niki bivanye n'igihugu cyacu kuko nticari bwafate umugongo abasani hama mugabo ndazi bitebe bitebuke ibintu bizojya mu buryo kandi mu bisanzwe ntitwari bwaronke ino occasion hamwe muza muradutemberera nyene mufata nk'ibyo twobasaba yuko muza muradutembera kenshi mukaza murafata nk'ibyo tuba turiko turakina kugira ngo nato turabe yuko twomenyekana kuko biri mu byifuzo by'iwacu
Tusena basezera bakunzi ba Isaac TV ugiye tusozera ikiganiro
Ego neza cyane hama murakoze kubona nti mwari mu buzi byo mwategereza gukora mugabo mwifuje kugira ngo mutembereze Kings Club kuvyukuri muze mwamanuye mutima nabandi muze mubakorera uko nyene Imani baheza gere
na dusena basezera bakunzi ba Isaac TV
Yeah cyano babwira abakunzi ba Isaac TV mubandanye mushigikira The Kings kandi si kuvuga Isaac TV abazobona iki kiganiro bose bazogira umutima wo gushigikira The Kings kuko The Kings ni shira hamwe novuga ko ari nkishira hamwe rigomba kugira ibintu byinshi cyane ndibaza mu misiri imbere bazobimenya hari ibyo twimirije turiko turategura ari ama conference de presse tuzogira aho manager wa The Kings azoba yashitse mu Burundi tuzaba turi kumwe byinshi bizovugwa nibaza yuko nosaba yuko mwadushigikira
nawe umusaza dusa n'abasozi
okay icyo novuga gusa nibaza yuko benshi bakunda kudukurikirana akazi kacu babandanye bakurikirana yuko tugiye kwereka talenti zacu hama n'imigambi dufise muri The Kings Club ni myinshi so very soon tushobora kubereka ibyo turiko turategura hariko icyo nushobora gusaba abajene nka twebwe bakunda gufata akazi ka cinematography uko ni ibintu bisanzwe ariko kuri twebwe tubona yuko na kazi kakomeye cyane kubera nk'ubu mu minsi y'imbere nushobora kuvuga yuko hari akazi gakomeye cyane dufise tugiye gukora kubera association y'iwacu irafasha abantu irafasha abantu so sinabivuge ko cyane kubera
tuzogaruka
kugira tubahe turi siritere gusa icyo nushobora kuvuga yuko badushigikire bakurikirane akazi kacu n'abandi nimba bashobora kuba bari mu mabarabara badafise akazi bakora twebwe turabakoranya turabashyira hamwe kugira tubaforme binjire muri forme imwe dukora akazi kamwe merci
sawa sawa ni The Kings bashigikire bano bantu nabonye barabizi vraiment nanye na trenzi no imitsi yo munda yose yavuye yes my name is Tabo behind kama kwa kumwe na Juma Jux ni yatumye no masana mamera neza cyane gose murazi ko tubakunda we are on time turagerageza gukora ko dushoboye ayo turi ndakubwiye tumeye turafata déplacement yacu turagenda kugira dushoboye kubonana na zino talent twabonanye n'aba chef muri bo turabonana n'abakinyi muri bo ubundi munsi zuza bari kuri tele travail sur tele turadushaka kuzibona mwagize neza ukunda Isaac TV turagukunda cyane gose gira aho bawubahwe ciao ciao
Isaac TV